shiv.
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, aikolana, buso wami, aukolana. Ilondoloze.
Ilondoloze, zuhambe nami.
ayikholana buso wami awukholana ngilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ngilondoloze Yerusalema, ikaya lami Ilondoloze, uhambe nami Zungangishilana Yerusalema, ikaya lami Ilondoloze, uhambe nami Zungangishilana Dawo yami ayikholana buso wami awukholana na